Yo, what's up? This is your boy Anzalani. This is your boy Anzalani. Today, what are we going to lecture at Facebook? But what's the heading on Facebook? What's in school? Hey, Lambato, has you really school or route? About what school is a palace? Rasetini, Rasaheta, Rahella mobile phone 3, one of a helix mobile phone 2, one of a helix mobile 7, one of us Tabilo, hotel, Motatsava school. I don't want to lecture at Facebook. We tell a lore, Facebook, TikTok. Le mo di social media go na le lecture tsa teng motho tla ba ra bona re commentile mo sa commenta ka sekgwa sente a ba simolola a go gakolola le gona a gare ga batho gare ga ba kwala sente boela sekolo ke boela sekolo sekolo se mpaletse what's the fuck nna re mo strate maji o seke a simolola go nkgakolola dilo tsa ko sekolong ka re sekolo se sale se mpaletse sekolo se sale se padile le wena ela o bona o palelwa ke go nkopanyetsa gore motho o ne a bata gore ga o tsene sekolo o itse sekgowa tshwanetse gore ga ke kwadile a rotten english o bo o kgona go tsenya didotse ya le gore motho o ne a bata goreng then o bo o commenta perfectly go supa gore wena o itse sekgowa I will learn from you because re mo strateng ga re tlile go ithuta re tlile go hasela tota a rata go ithuta re tlile go hasela yanong ga e re re hasela re tsentse dio motho a ba simolola re he boela kwa o a kwala sente ke boela kae ka nna ke sale ke palelwa ko sekolong that's why ke tsene mo strateng ke hasela so lesang gore demoralize because re setse re tshaba go maketa dilo tsa rona le go advertise dilo tsa rona re akantse sekgwa sa lona se se thata-thata se gore re a go bua re re tsenyetseng didotse tha bathong ba re palelwang sekolo sale se padile ko sekolong what's the fuck